Uthiphulemu i-community ephethwa abantu. Osukuba kuthiwa abantu abekho ngabuthiphulemu. Isizathu sokuthi kube noTshelenkosi ukuthi abantu basizane ngemali. Sizona ngemali kuphela. Uthiphulemu message project vele kusebenza iphone. Mangina iphone futhi kunginyana. Uthiphulemu kusebenza kanje. Uma ukhona ukudonate bazokudonate kahle kahle kuyasizwana ngethu. So uma umalimekazi ukudonatela unana imali kodwa yibona abakutshelayo awuyikhethele wena ukuthi udonate labakho wena uyashona ukuthi ufuna ukudonate imali engakho bese wena bekunyeza wa-backing details anani ukuthi ufakele imali. Unanake-ke usezokhonfirma kahle ukuthi uyitholile imali. Ayikho i-central account ela-Tshelenkosi ukuthi uzofaka la i-account ela-Tshelenkosi ikhadi even no account number abantu kuphela. Uthiphulemu awuyithathi imali yabantu. Okay, uthiphulemu-ke uqale ngo-2011 namaseka. Uqale ngo-2011 uqala indoda ekuthiwa usejeni ebodi wasemoscow. Isizathu sokuthi ayenze le nto ukuthi wayefuna ukuthi wonke umuntu aphile ngendlela efake, kungabibikho ukuthi khona umuntu ophila ngale ndlela yokuthi uhlupheka ngale ndlela yokuthi akulale engadlili. Isizona isizathu sakhe. Yaqala-ke nje ukukhula le nto kusukela ngosuku lokuqala ayenzile ngo-2011. Well, not ukuthi iqale ngo-2011, actually yaqala ngo-1989, but la e-South Africa ife ngo-2011. Okay, bachazela-ke founder ya Tshelenkosi Secondary Board. Secondary Board, really founder ya Tshelenkosi. Utshelenkosi bathi umsebenzi wakhe-ke omkhulu asekeawenza ngempilweni yakhe. Kodwa kusiwona futhi kuphela. Usejimi Brodi une-degree ye-mathematics, usebenze njengoprogrammer, wadevelopha i-operating system yokuqala. Inkampani okuyiyona ayitholayo wayekade eyi-computer distributor e-Russia. Waphinde futhi waba yi-deputy ye-parliamenti. Bathi ube wayibhala namalokhuzana ney'ncwadi zakhe zayidayiswa, ezinye zagcina zenziwa amamovi. Okubuhlukaza kusichazele ukuthi le nto ayenzile kusiyinto angekho experience ngayo. Unolwazi ngayo ngoba ethi uba i-programmer une-degree ye-mathematics okusiyinto ayihlayela phansi wayicabanga ukuthisa before ayenze. So ama-chances okuthi awe mancane. Manje-ke le network isinabantu abamore than a million kuma-countries amore than 100. Iyakhula futhi ngokushesha. Ngesikhathi kugcina ukwenziwa la ma-slides lawo kwakukhona about 14 billion people asebejoyinile Tshelenkosi sebe-provide usizo. Utshelenkosi-ke unikeza i-program e-basic esiza abantu ukuthi ba-participate worldwide because ungakhona uma ukuthi khona ama-bitcoins uzonichazela-ke ngawo. Uyakhona ukuthi u-transfere ama-bitcoins u-transfere umuntu overseas. Uma bekutshelile nje bazonge-bitcoin address yakhe lowo muntu u-transfere lowo muntu lo overseas. Sebenza nje kanjalo, uyakhona uku-transfere umuntu useLesotho imali yabo zonke ezinto. Okay, i-Mavro yini-ke? Angithi imali yakhona ibizwa nge-Mavro. I-Mavro i-currency yami system. Njengoba khona amarandi kukhona amadola. Esikhundleni sokuthi bakubize kanjalo khona kuzoba yinkinga ukuhlukanisa kodwa kuzobiza amamavu. Amamavro-ke akhula ngo-3% ngenyanga. Lesi uyasho ukuthi ufuna ukufaka u-R100 namhlanje. Uma ufaka u-R100 wakho ngenyanga elandelayo kuzobe seku-100 mavro. U-R100 ku-100 mavro. Ungakhona u-130 mavro njalo, ungakhona ukuthi ukhiphe lo 130 wakho. Kuya-ke ngokuthi ufake emalini kodwa khona kuphela u-R100. Okay, imali yakhona iyafriza for 2 weeks. After 2 weeks ungakhona ukuyikhipha-ke. Kodwa ukukhula kwakhona futhi it's not ukuthi ikhula ngo-3% ngenyanga. Kahle kahle ikhula ngo-Tuesday nango-Thursday. Kodwa ekugcineni wakho isukisi amount asingu-30% ngenyanga. Okay, oh my god, you to join the flame. Most of the time, man, this is the 500 rand. I'm going to go to the house. Usimphiwe uzothola u 10% wemali ajoyine ngayo unana. Nothi ukuthi leyo mali izobe ithatha mina na cha ukuthiwe isikini kuphela. Okay, uyakhona ke futhi uphinde ukuthi ube yi-manager. Noma ubani uyakhona ukuba yi-manager. Ukuze ube yi-manager ke uyafunda 10 days over the phone. Funde uphase ungaqala njalo wenza presentation ngoba nina and uma uyi manager uthola ama bonus ukuthi manager wonke umuntu ojoyine ngaphansi kwakhe ngaphansi kwakho uzothola i bonus imali ajoyine ngayo ku first level ke uba u 5% uma ukuthi imali mekazi ujoyine futhi imphiwe mina ngithola 5% yokuthi uma ukuthi imali mekazi kodwa ujoyine ekini ngizothola nami 10% njengomuntu ofike repera nje kuphela. Uma ukuthi ujoyine kusimphiwe ujoyine imali mekazi ngizothola 5% kasimphiwe unani ujoyine kusimphiwe ngizophinde ngithole u 3% kanjalo kanjalo kodwa kugcine ku 0.01% ngale 3% engingakutholi. Okay, ama-bitcoins ke. Ama-bitcoins ngathini? Imali esebenziswa kwi-internet uyathenga ngethi ufunami ka 1000 rand uzowathenga funa kube ne-bitcoin wallet ne-bitcoin address. I-bitcoin wallet uthola ngethi uma ukuthi uyaregister ukuthi ufuna ukwenza ukuba na-bitcoin bazomnikeza ne-bitcoin address then uma usuregistile uyawathenga ama-bitcoin. Ama-bitcoin-ke nawo futhi a-right ayekhulela nje ngokwawo uyawathenga ku-triple M ke ama-bitcoins awu-50% uma ujoyina ngawo uthola 50% wemali oyifakile and futhi wona-ke a-right bandla because akulula ukuthi bawatshontshe awakho nje awakho because kuyenzeka ukuthi imali yakho ya-triple M lethe uzoyinikeza nokubhali nje i-password yakho umuntu angakhona ukungena abanye ngathi bathembe iy'manager zabo sokuthi ingene ejadi yona impele kushontshelayo. Amalokhuzaneka ama-bitcoins ubona ba-recommenda kakhulu ka-triple M ngoba alula ukuwasebenzisa futhi ayashesha. Njengamanje uyaulinda isikhathi eside before kuphume i-order kanti ama-bitcoins ngesanekushesha. Okay, uma ujoyina-ke ka-triple M uzothola into ekanje kuthiwa i-personal office. Kwi-personal office yakho khona u-provide help khona u-get help. Uma ukuthi ufuna uku-provide usizo upresa la bese uyasho ukuthi ufuna ukulokhu ufaka malini. Uma ukuthi ufuna ukuthola usizo awukhona ukuthi uthi ufuna ukuthola usizo ungakali-provide usizo. Presa la ku-get help usho ukuthi ufuna malini ukuthi ngakhona. Bese kuma-page-ke ama-page njenje lapho kuvela khona yonke i-information yakho ukuthi igama lakho i-phone number yakho imanager yakho ukuthi ungubani nayo yonke leyo nto. Oh, khona ne-lotho-ke ka-triple M. I-lotho akudingeki ukuthi uze ngatheni uma ukuthi unamamavo already ngalokhu uzani ka-triple M abazukuwathatha amamavo akho kodwa uyakhona ukuthi udlala i-lotho yakhona shouthi ufane ukuthi udlala mahhala iyawinwa-ke-ke bani.
Idlalwa kanjani i-lotho?
Ilotho faka nje iy'namba zakhe eziwu-2, 4, 5, eziwu-2, 4, 6. Funeka ukuthi ufanise iy'namba eziwu-2
yaphezulu. Okay.
Bese kuba khona ama i-feedback. Uma ukuthi unenkinga ukuthi mhlampeni ublokhiwe noma ulokhuziwe. Uma ukuthi unenkinga nje ungakhona ukuyisolva uyakhona ukungena laphaya ubalikinga yakho usho ukuthi lokhu zani siya oyisisi. Okay, uyakhona noma ukhona ukuregister-ke ka-Triple M. Nansi iwebsayithi yakhona. Kodwa uma ukuthi awukwazi ukuyiregista ungaqin manager yakho ukuthi ikuregiste. Kufunakala ukuthi uregiste kufunakala i-email, kufunakala i-phone number, kufunakala ne-phone number noma i-email ye-manager yakho uma ukuthi unayo. Uma ukuthi awunayo i-manager, i-system izokuba. Ya, khona umbuzo.
Atholakala lapha ama-officer shuthi.
Awekho ama-officer shuthi. Sebenza nje khona. Ngakho internet kuphela. Enye into ke u-Triple M, imali yakho uma uyifake phakathi, iyakhula nithi. Akufani nasebhenki. Ebhenki ungafaka imali yakho uzoyifika futhi incane kunalokho uyifakile. Or else uma ukuthi uze-investa-ke, uzoyithola isene-percent elincane kodwa kunalento oyifakile. So abantu abaningi baprepare ukusebenzisa u-Triple M over amabhenki. Ya, enye into u-Triple M ke wama, isizathu sokuthi ume ukuthi abantu babe sebaphenika kakhulu. Triple M wona ubuhamba phambili. Bawumisa-ke usuku olulodwa, the time bawumisa usuku olulodwa, waqhubeka nokufasa. Waqala phansi kahle kahle. Bathi uma uqala phansi bekukhona ama-old marvels ngemva kwalokho. Ama-old marvels imali eyakade ikhona kwi-system before umisa u-Triple M. Leyo mali kuthiweni izokhokhwa kancane kancane. Bathi balinde, bakhona sebeqalile vele babo.
Kulaba babesalile kade bengenile. Yeah,
but cocoa 40,000. Okay. Okay. And then we should also have to develop. So we can go back to this week. But it's a bit solid in there. But we implement, but we implement this week.